ngo nde mboka mboka ngo mokengeli mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyoso to sali oya
kobongisa Congo. Congolese Youth Channel, your home for everything Congolese. Smash that like button, share, and subscribe.
Independence, cha-cha,